Baba no mama wami Aningiyekeleni Ngoba ngiyamthanda Baba no mama wami Aningiyekeleni Ngoba ngiyamthanda Bazali bami, ningixolele nami angizenzi Nami ngilawula inhliziyo ikhalisa isiginci ngidansele sona Baba nomama wami, njengoba nani nangizala nibabili Ngicela ningipheni ithuba nama wami umuthi ngisakhele wona Engakusho ngimthandile, kulo mzuzwana ngimazile Nhliziyo yami ithathile Umathandana wami lona Umathandana wami lona Umathandana wami Umathandana wami Baba no mama wami Aningiyekeleni Ngoba ngiyamthanda Baba no mama wami Aningiyekeleni Ngoba ngiyamthanda Umathandana wami Umathandana wami Umathandana